Jesu Christu uyinkosi. Siyabingelela bonke abakhethwa bakaNkulunkulu lonke ngokwey'gaba zenu. NginguMaNgema wakwaSithole obheke insimu kaNkulunkulu eseMtubatuba KwaMsane. Ngimela bazalwane, ngizokwenza lokhu iNkosi eyangibiza yangitshela khona yathi izokhuluma kini bese ngikhuluma kulo ibandla. Jesu Kristu yiNkosi. Nanamhlanje-ke bazalwane, ngithunyiwe uNkulunkulu engikhumbisile insimu yakhe, wangikhumbisa izitsha ezineselayo, iy'thombe ensimini yakhe. Ngiyacela ukuthi ngifunde izwi likaNkulunkulu, ncwadi yokuqala yabaseKorinte chapter 3 verse 7-9. Njalo-ke notshalayo kalutho noniselayo kalutho, kodwa uNkulunkulu okhulisayo. Otshalayo noniselayo bakunye, kepha yilowo nalowo uyakwamukeliswa owakhe umvuzo ngokomsebenzi wakhe. Ngokuba thina siyizisebenzi kanye noNkulunkulu, nina niyinsimu kaNkulunkulu, niyisakhiwo sikaNkulunkulu. Jesu Kristu uyiNkosi. Bazalwane, ngithunywe ezitsheni ezimiselayo, okuzothi ngelinye ilanga fanele ithole umvuzo njengalokhu zisebenzile. Amen. INkosi ingikhombise isitsha esimiselayo, singcolile, silimele. Uyabona ibhakede malikade limhlophe bese lishintsha umbala, lishintshiswa ukungcola, saphinde saqhuma. Ungivezela isithombo esihle sikuhlaza, kodwa manje inkinga lesi sitsha sokunisela sicindezele lesi sithombo. Ungabe siwenza kahle yini umsebenzi kaNkulunkulu na? Ngabe uyiphethe kanjani ithombo wena oniselayo? Awucindezeli yini ithombo uNkulunkulu ebesabheka iy'thelo ezinhle kuzo na? Jesu Kristu uyiNkosi.